of us alone, we cannot be of help to others. Praise the Lord.
Amen.
Now, taking it deeper, Pastor Lord, I said, if I can see the awareness, simple, it's not, can't be business as usual. And start out with interest, which I also want to contribute. And let me know if you are a person who is 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 a person Ginamaki, ukwenza konke, naye okwenza. Asikho ukuthi sokwenza wena. Kodwa sithi uNkulunkulu ufuna ukwenza nawe. Wena silethe njengethulusi. Lakhi nina bazalwane, kukhona abantu okufanele babe namakhishi okondlida ngayo. Lapha kathi kwenu kukhona abantu okufanele njalo ngenyanga bahlephule komningi abanabo. Bakhokhela ingane enginamuntu ozoyikhokhela ezikoleni. Lakini nina kufanele ube khona unyaka nonyaka abazogqokisa ingane ngemfaniswano ezingenawo. Amen. Listen, once ibanga, khuluma ngebanga mhlawumbe. Once ibanga laqala lenza lonto, laba uSawuli, asizukume ibaba lokho ukuthi wozani kuJesu abantu bazothi nihlala kuphi? Nisondaphi? Sifuna ukuzokhonza nani ngoba babona iy'thelo zento eniyikhulumayo. And we know, bazalwane, ukuthi faith without works is dead. Amen. Let us see, asikhulumeli ukuexcite. Not just, ish, sesenze njalo, nkosiyami, ish, sesenze nje, kuthiwe nje sine project yebo. Yabona manje ibandla ne project yokuthengisa ithe ngithi, project yokwakhela ibandla ngithi. What about the church having a project yokwakhela ugogo sibanibani? What about the church having the project? You finance umfundo thile wenza cause thile. Ongawatholanga ama funds kwezinye indawo. Then ibanga ke linikeza start. Asimkhokhele lo 16,000. Then siyokhubeka ngokuphefoma kwakhe. Amen. Now, akusiyo into ethi, eish, get excited. Wow, wow, wow. Bese ukhokhe isandla. Na next week kube njalo. No, into ethi, we must act. And we must act now. Hallelujah. Hallelujah. Into yenza ministry kaJesu ibe so powerful. Nike nezwa ukuthi uJesu ubelandelwa ngama multitudes.
Yeah.
Ubelandelwa zinqubo uJesu bekufuneka indaba bekuswelakala ihholo. IBhayibheli uma ngabe bengena endlini makwenzekile bangena endlini yesonto abantu bebefaka ama fast air. Abanye kuqhaqwe phezulu befaka ngoba begcwala ngale ndlela. Uthi yini? Jesu iministry yakhe ibikhuluma nemiphefumulo yabantu ebesikhuluma ney'dingo zabo. Haleluya. UJesu ubengavala amehlo avike athi enze ngathi akamboni lo muntu ukuthi ulambile. Abeselinje uma ukhona uJesu izulu lihle lesinye indawo yabagcwele lapho sobunga khona asingakafiki esuphini kodwa kwamanje ulambile mfundisi. Andakafiki esuphini lihle yebo. Kodwa okwamanje nilambile mfundisi. Amen. So asenzeni something ngezidingo zabantu bazalwane. Praise the Lord. Kukhona ivesi eliyimotho empilweni yami uNkulunkulu anginikeza lona, Matthew 6 verse number 33. Abanye baphatheke kabi ukuthi sengikhulume kangaka ukuthi ivesi asifundeke, senzele lama amavesi ke manje. Matthew 6 verse number 33. Abanye bangalihlala ngekhanda kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Imnandi yophathe nami ngingayishumayela very strong kodwa khona lenenye imnandi kakhulu ethi khona konke kuyokwenze njani? Kuyokwenezeka. Amen. Lethi kulevesi ake sizwe kahle sibe sobe singangeni umoya kakhulu sinalele nje kahle. Lithi leli vesi, funani kuqala ini umbuso kabani kaNkulunkulu. Ufuneni umbuso kaNkulunkulu. Ufuneni umbuso kaNkulunkulu. Amen. Ufunene ngomthandazo. That's why uJesu athi amathandazo anothi umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayizwe emhlabeni njengoba yenze njani? Yenziwe ezulwini. So pray for the kingdom of God to come. Amen. Ufunene nangokwazi ukuthi siphila kanjani embusweni kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ufika kanjani? Umbuso kaNkulunkulu wenziwa kanjani? Upractiswa kanjani? Kodwa nangani ke bazalwane? Lini iBhayibheli khona. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all. Leli gama elithi and. Kwabafundiswa isingisi esikoleni. Liyisihlanganiso. Iconjunction. Iconnecting word. Libalulekile kuleli verse. Ngamanye amagama le part yokuqala I exist on its own. Le part yokuqala iyiwele. Iyahambisana nalene ngapha ngasekugcineni. Zihlanganiswe leli gama and. Amanye amavesi athi ngiyahala nje ukuzwa. Asho ngenye indlela.
Okay. But seek ye first all of his kingdom and his righteousness. His way of doing.
His way of doing.
And then all of these things.
And then, abeseke. Okulandelayo ke ngamanye amagama lento yokufuna umbuso kaNkulunkulu itha ehudula ini manje hosen trailer ngithi ihasha nje efuna ikona ba. Amen. Ngesikhathi sifuna umbuso kaNkulunkulu kunezinto ngokweBhayibheli ezilandelayo. IBhayibheli iveli lathi and all nalelaka kulo all ungena leza ikweleti zikuqalile. Ukukhokheleka kwazo zonke. Kuloya ono ungena leya bhasa oyifunayo. Kuloya ono ungena loya musa ocabangayo. Kuloya ono ungena leya bhizinisi olifunayo. Kuloya ono ungena yonke isevisi oyidingayo njengomuntu ophilayo. Ayikho into that is lacking kumuntu ofuna umbuso kaNkulunkulu. Ngale kwalokho asishike leya vesi singasho ukuthi all. Sithi sa. Kodwa uma ngabe sifunda injena le verse lithi and all these things shall be added. Akusho umuntu. Akusho uNkulunkulu. Hallelujah. Now I want to challenge you bazalwane namhlanje ukuthi singajabuleli ukuphila kwi first part and verse. Asijabuleli ukwekela na kwi second part. La bonke. Hallelujah. Since the session of David, Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me. Oh, amen, bazalwane. And may I declare and prophesy even now that as you leave this place from today, may goodness and mercy begin to follow you. Hallelujah. Okuhle nomusa mayingombe yakhe sishintshiwe ususebenzisana noNkulunkulu.